Sin la kajeno modimo wa ka ya lukile rata mela pilatroni ya ha ho re ru tlwele ntswela ha ho ba ne lentswela ha ke bo philo ho ba modimo wa ka ba le hlokang lentswela ha ke tsela modimo wa ka ho ba o ba lahlehile lentswela ha ke le bona modimo wa ka ho ba o ba hlokang pono letsatsin la kajeno renela tsohle matsonga ha le bitso le letle la Kriste Morena amen ya dumedisa ho seng ha ka jeno le bitso le letle la Kriste Morena as we wind off series ya rona e re thomileng ka yona ho tloa kgwedi ena ya June e thoma re leboha modimo tsatsi la ka jeno ke rata fela ho bua sehlong sena se reng etsa hape morena maphelong a rona do it again Lord in our lives now bophelong re a tseba hore Hona le season tsenne hona le winter summer autumn and spring now rena kun e o releng mahareng a winter ka pa ona mariha and now potso e mohlomong ka itlisang ke hore ka ba bophelo ba hao bo joang hara nako e ya winter a e ka ba o experience a winter in a real sense or o hara winter mara o ikutlwa ka re o ka hara le hlabula na ho jwalo na go ntsedi maphilong a rona and ha ho jwalo ho ba ne re rata empa e le maemo a o re fetang ho ona a etsang re ikutlwele ge le jwalo maphilong a rona ho jwalo hape jwalo ka monna ya le manka pa ka molimi hore o tsiba peo ya batlang ho sebedisa bakeng sa dijalo tsa hae. And always a farmer will know which is what is a good seed. And every time will take the seed that is corruptible and throw it away. So hauna ya jalam peo ae bonangore e senyehile ibe wikinya mobu impa peo e salokang yankwa e lahlela ko ntle hobane keke ya tlisa ditholwana keke ya etsa hore dijo di bete. So is the farmer. And now maphelo a rona a jwale lo ona na go tseding and sometimes we think we are so corrupted to extend our redumele hore ha ona se o modimo ka sietsang ka maphelo a rona empa re sebeletsa modimo ya dutsin tsepisong tsa ona re sebeletsa modimo ya safetuing we are ka lentswela hai di tsepiso tsa hai ke a maphelong a rona. Hallelujah. Now we are going to read letsweng la modimo go utlwa gore modimo o busetsa jwang maphelo a rona mo re atlameleng a beteng o rotlosa jwang bobeng bo ke neng le go bona a re tlisa leratong la gae re bala go tswa bukeng ya Ezekiele 37 re bala temana ya pele go ya botshelela e ba leha tjena matla a tswang go morena a ntsukutla. Morena ankuka ka moya wa hae ampea ka hara khohlo e tletseng masapo antsamaisa hohle ka hara khohlo eo ka bona masapo a mangata haholo a omeletseng haholo morena mpotsa are wena ngwana motho na masapo a ka boela a phela ka araba kare morena modimo ke wena fela ya tsebang ya ba o re hunna profeta masapo ana o re huona lona masapo a omeletseng mamelang lentswe la morena morena modimo a bua tjena ho masapo ana ke tla budulela moya waka ke tla budulela moya ka hare ho lona me le tla boela lephile ke tla mana misa misifa ho di ma masapo nama e hlomele hudima ona ke kwahele ka letlalo ebe ke budulela moya ka hare ho lona me le tla boela lephile ka ho letla tseba hore ke nna morena pala lentswela modimo ha ke hlonolo fatswe pelong tsa rona. Now how tadima senense tsa hala mo ha mo profeta Ezekiel a tla a bua modimo a sebedisa molomo wa hae. Israel o ne a tswa bophelong ba bogopo o ne a tswa bophelong ba batho ba neng ba ka re ba lahlilwe. Israel came from exile and motho ya tswang exile o tla a le discouraged o tla kgathetse a imetswe bophelong ba hae o jwalo motho ya lahlweng o jwalo motho ya lebetsweng wa itebala le yena a be a seka ba le tshepo ya go rona le modimo ya ka mo kgotlisetsang ma a tshwanetseng teng. And now because picture kena ya se prophet o se tliswang ke Ezekiel o beya picture elong hore ke picture entle ka tsela e makatsang he is introducing picture ya Kriste ho rona empa ha se setshwantsho fela it is even life beyond where we are at the moment as a church hore nako ya tla mo kereke e tla tlameha hore ye me ka maoto teng modimo a ibusetse situmo sa kereke se boele ibe seo modimo a se batlileng. So the church will move from a point of disaster to a point of restoration. Hobane there is God who still stand in his glory. Now molaetsa ona wa kajeno ke hore modimo ha a busetsa bana ba ona ha ba busetse fela hore ba hlahele empa modimo ba busetsa hore batho bohle ba tsebe ho bona hore hona le modimo ya kgonang ho tsosa tse seng di shwile hona le modimo ya khona ngutunka masapo a omeletsi a tsuse a kopanye ibe a mighty army that can stand and face whatever situations bao ba kopanang le tsona ine ka ba re shwile impa re a tsiba ba bangata batho ebile le nna ke a tsiba the times mo bophelong mo motho ikutlwelang gore I can't do it anymore. And ke nakong eo modimo tshepo ya ha e fitlhang and ebe e phamisa maphelo a rona. So if we are alive, ha re phela ho Kreste, ke ka ha fela re tletse ka moya wa modimo. And ha re tletse ka moya wa modimo, there's one thing e hlaelang ya pele. Ke hore we are a letter that is readable. Re lengolo le motho o ka khonang ho lebala na hore ha o lengolo le khonang ho bala ho bolela hore phela bophelo ba rona at the appropriate time re phela bophelo ba rona at the appointed time ya modimo ha o le in winter you are able to put warm clothes ha o be ka ra winter empa bo apaka di short pen because that shows hona le ntho e shotang jwalo le bophelong ba rona ba bokreste all the time we put ourselves maemong a tshwanetseng seo modimo a se beileng maphelong a rona paulos ha bua o re re ne re sena kreste re ne re sena tshepo re ne re latlheile empa ka tumelo empa ka tumelo kreste a fihla a re pholosa e jwalo evangedi eo re rerang ke a tshepo e ntšha e tlisiwang ke modimo maphelong a rona. And therefore, as Christians, as we've been talking about the gifts and the fruits of the Spirit, it means on daily basis, more fitante, we need to leave a mark. I came to a point to understand ore bophelo bo re bophelang every day. Ha re phele bophelo bo different from the life ya rona ya semoya. Empa bophelo ba rona ba semoya. Ke bophelo ba rona ba each and every day. For we possess the gifts of God. And therefore, le ditholwana tsa moya o halalelang di tlameile di bonagatswe maphelong a rona all the time mo re tsamayang teng. For there is time. E o leng gore ha e fitlhile, it takes you to the times. Now the time ha e fitlhile, that takes you to the times. Ke mo go bonagatswang gore who is of God. Go bonagatswa gore character ya modimo ke efe maphelong a rona. If you are ready to die, you are able to stand and be ready to live again. Gobane o na le dintho maphelong a rona tse tlameileng di šwe gore rona tle re phele. Paulos a bua bukeng ya Bafilipi chapter 1 verse 20 o bua mantswana a re my eager expectation and hope is that I will not be ashamed about anything, but that now as always with boldness, Christ will be highly honored in my life, whether by life or by death. For me, living is Christ, and dying is gain. Kerata mantswana ka Sesotho, verse 21 eteng, ore ho nna bophelo ke Kreste, mme lefu ke molemo ho feta tsohle. Kreste ke bophelo, empa lefu lona ke molemo ho feta tsohle. Tseo ke nang le tsona motho ya phelang bophelo a na le tsebo ya tsohle o utlwisisa bohantle gore maemo a hae ke a feng empa motho ya iphelelang bophelo ba hae tshepo ya hae e bophelong fela bo leng gore bo ka fela at any time empa bohle ba itshepelang go Kreste o kgona go etsa gape ka botšha maphelong a bona. And therefore those who accept Christ maphelong a bona ba fumantshwa molemo o thaba o phela a ile bo philombo ka pa lefung go bana re a tsiba ke monono go ba le Kreste ka maphelo a rona. For therefore the Lord is able to take us again from one level of glory to another one. And therefore let us rise from the dry bones, let us rise go re fumane a new breath that comes from the Lord. For winter is just about a season and it will pass. May the good Lord bless you today and give you a new hope mo bophelong ba gago. God bless you.